Mesimama, umetoka kwa niko pikipiki unaona? Don't cross my shorts.
Thank you.